mwaka mayona Nile atapa linchema Enime tu mwaka mayona Nile atapa linchema Maisa pira Yesu Enikasi pule Maisa pira Yesu Wewe ni kama matope Maisa pira Yesu Wewe ni kama matawi Yesu ndiyo njia Ukweli na usima Yoyota mufuataye Atakura mema ya inchi Yoyota mufuataye Atakura mema ya inchi Buyu buyu
Yes, yes, I am ready now.
Are you ready to be a son of God?
Yes, yes, I am ready now.
Are you ready to be a son of God?
Yes, yes, I am ready now.
Are you ready to be a son of God?
Yes, yes, I am ready now.
Are you ready to be a son of God?
Yes, yes, I am ready now.
Say my yes, yes,
yes, yes.
Say my yes, yes,
yes, yes.
Say my buyu buyu,
buyu buyu.
Say my buyu buyu,
buyu buyu.
Remember me. Ukitaka baraka tere sema remember me.
Remember me.
Umekosa kazi sana sema remember me.
Remember me.
Umelia miaka mingi sema remember me.
Remember me.
Umedharauliwa kwa dunia miaka mingi.
Remember me.
Umesengenywa kwa dunia miaka mingi.
Remember me.
Sema I love you.
I love you.
Sema I love you.
I love you.
Sema I need you.
I need you.
Sema I need you.
I need you.
Unafanya nini kwa korido na Yesu naye anakuita Unajificha kwa musitu na Yesu naye anakuita Ndani ya Biblia Sikiza, sikiza Jeremia aliitwa Akaitika haraka Ezekiel aliitwa Akaitika haraka E Musa aliitwa Akaitika haraka E Solomoni aliomba Akapewe hekima Mbarambamba nikaitwa Nikaitika haraka
Apa ndani ya Yesu.
Yeah.